achipani ichi. Mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika waluza cha boma kuti likupha mzinda wa Blantyre posamutsira ofisi zambiri za boma kupita mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo bungwe loyendetsa chisankho la MEC latsindika kufunika kuchita zokambirana pofuna kuthetsa kusamvana kumene kulipo. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Mthumwi ku msonkhano waukulu wa chipani cha UTM zikumaponyabe voti yosankha mtsogoleri wa chipanichi komanso maudindo ena osiyana-siyana. Mthumwi zimenezi ndi zokwana pafupifupi 800 zikusankha mtsogoleri wa chipanichi pakati pa anthu anayi amene akupikisana komanso maudindo ena okwana 10 ndi mmodzi. Pa msonkhano wawu umene ukuchitikira mu mzinda wa Mzuzu panali zochitika zina monga mmene akufotokozera Feston Malekezo live kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Feston.
Anthu okwana 800 anthu mwe zimenezi ndi zimene tsiku la lero zikuponya voti kuno ku Mzuzu kufuna kusankha atsogoleri a chipani cha UTM amene akhale akulamulira chipani chimenechi mzaka zisanu zikubwerazi. Mene tikuyankhulana pano kumbuyo kwangaku kuponya voti kupitilira ndipo malinga ndi amene akuendesa chisankhochi anzathu a Ntendele Networks makamaka amene ndawapa mpando amene adinyerenda aliluza kuti pakadali pano imene yasala ndi region imozi mwama region 9 amene ndi IUTM mdziko muno akatero ndiye kuti ayambe kupanga soti kapena kuzikonzanso mavuti amenewa kenaka nkuyamba kuwerenga koma atiuza kuti kawerengedwe kake kayambe ndi mavuti a mipando ing'ono-ing'ono kumalizira ndi mpando waukulu wa mtsogoleri wa chipani chimenechi ndikambepo kuti chisankho chimenechi kapena msonkhano umenewu ndi wosiyana nako ndi mwina ndi zipani zina popeza kuti mpando wa mtsogoleri wa chipani chimenechi wapikisanidwa ndi anthu anayi amene akufuna kuti azakhale mtsogoleri wa chipani chimenechi mzakazi nayi amene zisanu zimene zikubwerazi ndingofotokozerapo kunena kuti kumawaku kapena kumasanaku kunali zo maspeech kapena zoyankhula zosiyana-siyana kumene kuyambirira tinamva report ya amene anali umlembi wa chipani chimenechi cha UTM Patricia Kaliati amene atsindika mu msonkhanowu kuti chipani chawo chikukula potengera ndi mmene chinalili mzaka za 2018 komanso 2019 pomwe chinapeza aphungu okwana anayi okha koma pakadali pano ali ndi aphungu okwana 12 ndipo mu ripoti yawo amene ali msungichuma wa UTM amayi Olipa Muyawa nawonso analongoswa apo kuti chipani chawo chimadalira anthu amene amachithandiza akuno ku Malawi komanso kunja kwa dziko lino amene anayankhula ngati keynote speaker pa msonkhano umenewu nalongosolanso kuti nkofunikira kuti nthumwi zimene zili kuno zisankhe mtsogoleri amene ndi wa masomphenya mene analili Salo Silima amene anali mtsogoleri woyamba wa chipani chimenechi ndiye kuchoka pano ndiye kuti mpaka na chama 9 o'clock mbamene mwina akhale akuyamba kuwerenga mavoti amenewa ndingofotokozera kuti nthumwinso kuno za konzanso magawo ena a lamulo lawo lalikulu limene limayendesa ntchito za chipani chimenechi mwazina agwirizana zoti wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM azisankhidwa ku msonkhano ngati uwu kusiyana ndi mmene zimachitikira mbuyomu pamene mtsogoleri wa chipanichi amasankha kuti wachiwiri wanga akhalewo.
Feston Malekezo live kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Mu nkhani zina mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika waloza chala boma kuti likupha mzinda wa Blantyre posamutsira ofisi zambiri za boma kupita mzinda wa Lilongwe. Amutharika anena izi pa mgonero umene nthumwi za chipanichi za mchigawo cha kumwera zidakonza mu mzinda wa Blantyre. Koma oyankhulira boma a Moses Kunkuyu watsutsana nda Amutharika ponena kuti iyi ndi mbali yolimbikitsa ndondomeko ya mphamvu kuma konsolo. Isaac Salima akufotokoza.
Mtsogoleri wakale wa dziko linoyu Amutharika anati pamene adali mboma ankafuna kuti mzinda wa Blantyre ukhale wokhazikika ponena kuti izi ndi zosemphana ndi mmene zochitikira pakadali pano. Iwo ananena kuti adakonda mzinda wa Blantyre malinga ndi kuti ndikumene iwo adakulirako koma kuti pakadali pano boma pang'ono-pang'ono likufuna kuononga mzindawu pomasamusira ofesi za boma kupita mu mzinda wa Lilongwe. iwo anena kuti akadzaliwa mboma chaka cha mawa ntchito yawo yamba idzakhala yobwezeresanso ofisi za boma zimene adadzisamusira mumzinda wa Lilongwe kuzibwezeresanso mboma la Blantyre.
I want to assure you this, that on 17 September next year, my first job as president will be to issue an executive order bringing all those buildings that were sold.
Nduna yona zofalisa nkhani a Moses Kunkuyu ananena kuti iwowa sakuusala mzinda wa Blantyre koma kuti akulimbikisa ndondomeko yopereka mphamvu kumakhosolo mdziko muno. Iwo ananena kuti kukhala ndi maofesa a boma mu mzinda ngati wa Lilongwe ndikofunikira malinga ndi kuti kumachiritsa kuti ndalama za boma zizipulumuka popeza kuti ntchito za boma zimagwiridwa pakati pa dziko. Amene amatsogolera komiti imene idakonza mwambo wa mgonerowu Anolo Lipipa adanena kuti ndalama zimene azipeze mu mwambowu mwazina agwiritsa ntchito pokonzera ofisi zawo mumzinda wa Blantyre.
Timafuna kwambiri kuti tipeze ndrama drama yoyonena kuti tikonzere ofisi yathu ya DPP komanso tikhaine ndrama yoti tikuzungulira kwapanga kwauza anthu kuti tikalembetse umene undifulu meti nawo ngati tikufuna kusintha zinthu. Anthu ambiri akumangodandaula mwayi tsopano kubwera chaka cha mawa kuti kudandaula kwawo kumveke.
Wachiri kwamtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha kumwera a Joseph Mwanamveka anaenda kuti iwowa adali wokondwa ndi mmene anthu adabwerera kumwambowu.
Choyamba ndine kuti ndithokoze kwambiri kuti anthu anabwera mwa unyinji komanso apanga contribute mozipereka ndikhupira kuti pakutha pa function yathu dina ndansi tipeza ndrama zochulukirapo kuposa momwe tinaganizira.
Chipani ichi chidaerekeza kuti chipeza ndrama zokwana 200 million kwacha kumwambowu.
Pamene pali madandaulo ochuluka okhudza ndondomeko ya chisankho cha chaka cha mawa, bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission latsindika zakufunika kuchita zokambirana pamene dziko lino likukonzekera chisankhochi. Wachiwiri kwa woyankhulira bungweri a Richard Mveriwa wauza Wireless ya Times kuti poganizira izi bungweri laitanitsa mkumano la chiwiri mu mzinda wa Lilongwe kuti mwazina lifotokozere za nkhawa zimene anthu ali nazo. Feston Malekezo watsa ndi ripoti iri.
Malinga nda Mveriwa, magulu achipembedzo amene apite kumanowu ndi monga Public Affairs Committee PAC, mabishopu ampingo akatulika komanso angirikani komanso bungwe la Muslim Association of Malawi MAM. Kumbali ina mabungo ima pauka amene apite kumkumanowu ndi monga Malawi Electro Support Network Youth and Society komanso Human Rights Consultative Committee.
Kudzera mikumano imene tipange kutithandiza kunena kuti anthu onse amvetsetse bwino lomwe mmene tikugwirira ntchito komanso tikukhulupirira kunena kuti anthu amene watikakumana nawo akapereka uthenga umene akatenge kumikumano imene kwa anthu amene amatumikira.
Mneneri wa bungwe la Muslim Association of Malawi a Sheikh Dinala Jabulika ati mkumanowu ndi wofunikira kwambiri pozindikira kuti kukambirana ndikofunika poyanjanitsa dziko.
Kukambirana ako ndikofunikira kwambiri chifukwa iwo sakuyimira chipani kapena kululina lake koma akufuna kuti ayanjanise pakati pa Malawi ndi chinthu chimodzi. That is very important.
Mau ake wapampando wa bungwe la HRCC a Robert Mkwezalamba ayamikira bungwe la MEC poganizira zokonza mkumanowu.
Amene achipani adapita nawo kaona makinawa kumindiya kapena ku ofisi kwawo ndidati achule chifukwa ena mwa anthu amene adapita nawo kaona zinthu zimene akumakhalaso patsogolo pa maplesi kumanyoza kuti zinthu zinsosayenda bwino ndiye anthu amene akatchulidwa amalawa akadziwa chilungamo ndikuti akunena zoona ndidani ameki kapena azipaniwa.
Posachedwa apa zipani zotsutsa boma monga ya Democratic Progressive DPP UTM, United Democratic Front, UDF, komanso Alliance for Democracy, AFOD, akhala akupempha bungwe la MEC kuti lisadzagulitsa ntchito zipangizo za makono pa ntchito yoyengera zotsatira za chisankho komanso kuti lisapitirire kugwiritsa ntchito zipangizo zotchedwa election management devices zimene zidagulidwa ku kampani ina yotchedwa Smartmatic ponena kuti zipangizo za kampaniyi zidabweretsa maphokoso mayiko ena amene zipangizozi zinagwiritsidwa ntchito. Komabe wa mpando wa bungwe loyendetsa chisankho la Mega Justice Anabiro Mtalimanja wakhala kunena kuti bungwe lesi lisintano romeko zake chinthu chimene chakhala kukwiyitsa zipani zotsutsa bomazi kufikira poti zipanizi zakhala zikufuna kuti antali manja atule pansi udindo wawo pokaganizira kuti amakhudzidwa ndi chipani cha Malawi Congress MCP.
Ripoti limenero kuchokera kwa Pemphero Malimba. Munkhani zina, maiko a mchigawo chakumwera kwa Africa apempha kuti pakhale mgwirizano wamphamvu pothana ndi mavuto omwe amadza kamba ka ngozi zogwa madzidzidzi. Izi zanenedwa pa mkumano wa nthumwi za maiko komanso mabungo osiyanasiyana umene ukuchitikira mu mzinda wa Blantyre. Mkumanowu ukuchitika pambuyo pa zokambirana zimene zinachitika ku Namibia pa msonkhano wa Southern Africa Regional Preparedness Workshop. Kelly Napolo akufotokoza.
Malingana ndi mlembi wa mkulu wa zamadzi a Elias Mulambe, atunduna wawo wayamba kale kupereka ndalama za
Nthumwi zochokera maiko osiyanasiyana mchigawochi kuphatikizako akuluakulu a bungwe la World Food Program Malawi, komanso Department of Disaster Management Affairs DODMA ndi mabungwe a National Disaster Management Authority aku Zambia ndi Zimbabwe anakumana ku Blantyre pa msonkhano wophunzitsana za mmene angagwirire ntchito limodzi pothana ndi vutoli. Msonkhanowu unali ndi cholinga chokonza njira zothana ndi ngozi komanso kulimbitsa mgwirizano pakati pa maiko osiyanasiyana. Mkulu wa Humanitarian Operations Center ku SADC a Anderson Banda anatsindika kufunika kwa mgwirizanowu pothana ndi mavuto odzakamba ka ngozi zogwa mwazizizi.
Nira pano ndi chakuti tidyetsane nzeru, tiike nzeru pamodzi kuona kuti tizasebenza bwanji pamodzi chifukwa maiko athu awa amudera lino la SADC ndi osiyanasiyana kamba kakukonzekera kodi ndife kukonzekera motani. Zimapezeka kuti dziko lina lili ndi katundu kapena ndege zabwino zimene zingasebenze nthawi ya disaster. Dziko lina lili ndi chimanga uku ku dziko lina. Tsopano tizibweresa bwanji pamodzi kuti pamene zinthu zokugwa madzidzizi zatigwera tithandiza anthu athu amene apezeka mvuto.
Mkulu woona zokonzekera ngozi za zizidzi ku DODMA a Moses Chimpebo adafotokoza kufunika koyika ndondimeko zokhazikika zogawira zinthu pokonzekera ngozi zogwa mwa zizidzi. Pa msonkhanowu umene ndi wa masiku atatu akambirana kumaso kuyendera malo a Humanitarian Staging Area ku Msanje.
Unduna oona zamadzi wayika padera ndalama zokwana 600 million kwacha zoti upereke kwa anthu amene akhudzidwe ndi ntchito yopopa madzi kuchoka kusalima kufika kulirongwe. Izi zachitika pamene unduna ona zamalo mwezi wa July unatulutsa ripoti lake la anthu amene akuyenera kulandira chiputo misozi. Wezi Gausi wa Central Report iri.
Malingana ndi mlembi wa mkulu wa zamadzi a Elias Mulambe, atunduna wawo wayamba kale kupereka ndalama zachipukuta misozi madera ena. Iwati anthu amene alandire nawo ndalama zachipukuta msozi ndi anthu amene amakhala kulifuu Kanyenyeva, Mvela komanso Chezi. Poyankhulapo pa nkhaniyi wa pampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo a Noelo Lipipa ati komiti yawo ikukhulupirira kuti ndalamazo zikupita kwa anthu okhawo amene alikukhudzika. Projectiyi ikhale kupindulira anthu okwana 1.5 miliyoni okhala m'maboma alilongwe, Salima komanso Dowa. Ntchitoyo ikhale kugwiridwa ndi ndalama zokwana $313 million.
Akuluakulu pansi pa ndondomeko ya Malawi Watershed Services Improvement Project MWASIP ayamikira ntchito imene anthu pansi pa ndondomekoyi akugwira ponena kuti kuthandiza kubwezeretsanso komanso kuteteza nthaka. Nthumwi za bungweri ndi zimene zanena izi zitayendera ntchito zimene alimi amene akupindula kuchireka mboma la Blantyre akugwira. Isaac Salima akufotokoza.
Ndondomeko ya MWASIP yakhale kulimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito njira zina pobwezeretsanso nthaka. Mwazina pomalimbikitsa anthu kudzalanso mitengo, kugwiritsa ntchito manyuwa komanso kuyika njira zimene zingateteze nthaka kuti sakololoke. Poyankhula ndi dera la Chireka pamene adakayendera alimi amene akupindula ndondomekoyi pansi pa mabungwe ankalazi kumanso mulanga amulenga adati paka dali pano ndokondwa ndi mene ndinomegoyi yikuyendera
ntchito iyi ndiyo samalira za chilengedwe imene ikuthandizira kuti zigwa ndi zitunda zimene madzi akena machoka kumeneko kumatsetserekera mtsinje wa Shire ndi madambo akulu-akulu kumeneko kumene kuko tisamalire tibwezerese za chilengedwe zomwe zili zofunikira kwambiri pa nkhani ya chitukuko cha dziko monga mukudziwa dziko limadalira kwambiri ntchito za ulimi koma ngati za chilengedwe zikuonongeka ntchito ngati ya chitukuko ya ulimi imasokonekera komanso si za ulimi zokha tikudziwa timadalira magetsi ochokera ku mphamvu ya kudzera mmadzi a mtsinje wa Shire
a Richard Faifa amene ndiochokera mkomiti ya mkalazi adati upangiri umene akhala kupezawo ukuthandiziranso kuti adzitsata ndalamiko zoyenerera pa ulimi wawo
ntchito zimenezi tu zikuthandauza kwambiri kuti zipeka chilimbikiso kwa ife ngati alimi mangamanga kuti tithe kupeza zakudya zokwanira bwino chifukwa cha mmene mvula mmene ikuonekera ngati tapeze kuti tabweza mizere tapanga mulambala kapena kuti takumba maswale ndioti madzi aja makhatoi adikha mmene muja
ndinomegoyi ndi azaka zokwana sanu ndi chimodzi ndipo paka adali pano ayigwira kwa zaka zinayi ndipo yasala ndi zaka ziwiri pamene ikulandira thandizo zochokera ku bungwe la World Bank ndi ndalama zokwana $110 million
mbusa wa mvunguti CCAP musinodi ya Blantyre a Frank Nkwezalamba wati utumiki wa abambo pa mpingowu wasula abambo amene athandizira pa chitukuko cha mpingo komanso dziko abusa Nkwezalamba ayankhula izi la mulungu pamene abambo ena amadzodzedwa kulowa mutumikiwu atamaliza maphunziro omwe anayamba mwezi wa June chaka chino Daniel Zimba wadza ndi ripoti iri
abambo asanu ndi awiri omwe alowa mu utumiki wa abambowu afikisa chiwerengero cha mamembala a utumikiwu pakachi sichi pa 97 Amkwezalamba ati akuyembekezera abambo omwe alowa kumenewa kuti akhalanso nzika zodalirika pa chitukuko
ndipo kachiwiri tikayamikira kwambiri chifukwa chakuzipereka kwawo kuyambira chaka chino kumambiriro akhali kukuzisiba adazipereka mpaka na kufika siku la leroli uthenga ndiwalimbikisa unena kuti apitirire kuti no atumikire chifukwa ndikutumikira kumakhala kuperewera mbuyo umomo ngatakambira muja
mmodzi mwa abambo omwe alowa kumene mu utumikiwu a Robinson Sokole ati ngakhale maphunzirowa anali ovuta koma ndiwokondwa kuti atsiriza utumiki wa abambo pakachisi cha mvunguti mu mpingo wa CCAP unakhazikitsidwa mchaka cha 2019
ripoti limenero la Daniel Zimba latifikitsanso kumapeto kwa nkhani zathu koma tisadasiyane nainso mitu yake Ntumwi kumsonkhano wakulu wa chipani cha UTM zikuponya bevoti yosankha atsogoleri a chipanichi. Mtsogoleri wa chipani cha DPP a Peter Mutharika waloza cha laboma kuti likupha mzinda wa Blantyre posamutsira ofesi zambiri za boma kupita mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo bungwe loyendetsa chisankho la MEC latsindika kufunika kuchita zokambirana pofuna kuthetsa kusamvana kumene kulipo. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina internet pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, Twitter at Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895#. Munali ndine Dave Kadama. Madzulo abwino.